muri sosomo arambiye bambira ngo urumva ngo dukora duhomba ndabwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo ngo priva rimaze kutuzanira mu gihugu muri abadadaza nk'abandi ahubwo solution tuliberalize isukari ngo yongo twadupfuye eh none ntimwananiwe none mwebwe mushaka gukira abende gihugu badakize urumva byerekana ko bo muri sosomo bumva ninda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu borohegwe none ubabaye abadandaza nk'abantu minisitiri yasize ko aratohoza aduhenze ngo mufuka bavuze ko kugwa ngaha katwese nasanze desa kahani turahugwa ushitsa ibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marishe noire mbwira ingene sosomo yakuye muri berobe icyo ivuga ngo aho nta kintu mwumva ndabwira indongozi nimubanze mwikuremo ivyo byo gusehera inda zanyu mwiyumvira abene gihugu muga nk'ubu muri sosomo wumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve barahigira twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye muyaya cata sinaho ndabivuga no ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari ntuzoza kuzimba abene gihugu ko twebwe duhagarariye abene gihugu indongozi we aho uri mu gisata cawe cyose menya ko uhagarariye abene gihugu jembwira rero ingene ibyo leta yavuga ko yogiramo sivasiyo ari byo biciye bizimba ibyo birumvikana we angre chimique les angres leta itanga sivasiyo dose butandi quatre epoques none tuguha amahera wowe uyajane iwawe mu nda yawe naye abene gihugu kubera iki uco wazimba wowe uco utwara ibice byinshi kurusha abene gihugu ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa mwagugwe mwinda yanje iramigwe mu vya abene gihugu emera utahe igituba ndiko ndabibigisha sindagishikako nibaza ko hasigaye ameza ngahe ngo amatora ubona umenga abantu baranazi ko amatora azoba aho nta kintu mucya mubona vyerekana ko kare nk'ubu imigambwe yaba yamaze kwambara urwaga iri muri ya muhe kubera iki muri karuma none mbwira amatora ntabatanguye dutanguye rusasuma eletorale biba bihetse baba batanguye kabisa nkajya seni n'izo mpanuro tukuba tubaha ntibazi batwononera ibintu babikore mu bugwaneza bakonsiritane n'abahiganwa hamwe umwe wese ashobora kuvuga defo yabonye bakayiverifiya bakakubwira bati dusanze ari byo twabikosoye cyangwa dusanze atari byo bimeze uku ibyo wari wavuze si byo ni byo bituma amatora agenda neza muga kubona amatora azaba mu kwa gatanu uno munsi hakaba hasigaye aya mezi gadashe mu kwa gatanu atangiane ziriko ziraba birafise icyo bisigura mu buzima bw'igihugu birerekana stabilite ibi rero niyo sinye ya mbere y'iterambere kuko no kuvuga umwe wese acuritse umutwe ku byo ashobora kumuteza imbere mu gihugu kare twacurika umutwe ku marigara abari ku marigara iminsi yose bava mu inkozi z'ikibi sinzi ko murabibona bava mu inkozi z'ikibi rero mwebwe muri ndongozi ikintu cya mbere gukunda igihugu bijyana no gukunda bene gihugu ukabegera ukumviriza ibyabo twebwe rero twatanguye turondera amahoro icyo kintu abarundi bose bakubwira bati niho bari bagwaye nta handi
turi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muhereye ijya nino mu makungu ya kure mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa ziya mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'afurika muri zambia muri Afrika DCD muri Kenya na Uganda mu bihugu by'ibibanye mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania mu buraruko mu Rwanda uburengero muri Congo mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikira naherereye mwese ndabahaye kaze Fionda, subscribe ni bukoresha ururimi rw'icyongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fionda sabone. Hamura tujyanga iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengere. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira huzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire ku nkuru y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho anebaguye cane abagize urusosumo. Kuri ubu ngubu ngo badugije isukari umufuko w'isukari uri kuragura bawushize ku mafaranga ibihumbi amajana ane, ariko mugabo ugeze ku isoko uvuye kuri marché noir ngo amadolari bazanye baca bawugurisha 250,000 nkuko biriko biragenda bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho anegura cane abo bakozi bo muri sosumo avuga ko ari bansumirinda baramira inda zabo aho kugira ngo bakore facility y'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu aravuga ko solusiyo rero ari ukagiye kuliberaliza isukari, agiye kuliberaliza isukari kuri ubu ngubu abo muri sosumo simo inda zabo agiye kuzifata ku munwa. Kurikira umvirize uko umukuru w'igihugu abisigura nkuko mumajije kwirabira kandi video umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekana ukungene abo muri sosumo batariko barakora neza, ukungene batariko barigenza neza nkuko amakuru abandanya kugenda abishikiriza amakuru avyerekana. Umukuru w'igihugu avuga ko rero mu matora y'igihugu agiye kuzoba mu mwaka uza mu kwezi kwa gatatu no ngabona ko azogenda neza cyane bivanye nuko ngo ntanjyane zihari ngo nta ngo hari stabilite politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe benshi bavuga ko hari agacereri kuba abantu imigambwe itari kiravugwa ari uko umuga imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye wugize ngo aravuga baramunyuruza abantu batekewe n'icoba. Agatone Rwasa mu nama nshinga teka aheruka kwivugira we ubwe ko leta ya Evariste Ndayishimiye leta ya SNDD FDD itifuza ko agatorwa sa aba umusenr. Ivyo nyene agatorwaza arabivuga bivanye nuko arafise ivyabona vyinshi, ivyabona vyose yaba n'uwutwaye umugambwe uri ku butegetsi Colonel Reveriano Ndikuriyo ubwe yibwiriye agatorwaza ko agomba kuva mu mugambwe SNL atawuvamo akazohura n'ingorane. Colonel Reveriano Ndikuriyo wenyene ubwe yaragiye habona aravyivugira yivugira ko bari mu gihugu ca Nigeria ubwo yari kumwe na Agatone Rwasa baca acamubwira ko agomba kuva mu mugambwe SNL akaja mu mugambwe SRDD FDD ngo mu gihe atazovamwo azohura n'ingorane. Agatone Rwasa ingorane zirabandanya kumushikira, ingorane ni zose kuko yatswe umugambwe mge arawunyagwa au bawuha Nestori Girukwishaka none ngo ntibashaka ko abandanya kuba umusenere kuko babona ko umugambwe seneri urimwo agatorwasa ico gihe SNDD FDD izohura n'urugamba rukomeye cyane, izohura n'ingorane bivanye nuko uyu mugambwe uri ku butegetsi uhura na challenge canke uhabwa akazi gakomeye cyane mu miyamamazo n'umugambwe utavuga kumwe SNL agatorwasa. Bakabona ko bawukuyemwo agatorwasa uyu mugambwe wasambuka ugasubira inyuma cyane, na benshi mu baseneri bakurikira agatorwasa bakaba bawuvamwo bakaja mu mugambwe SNDD FDD ngo baboneka ko rero byo bari politike y'umugambwe umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi woba ugiye kubandanya uhakorera nkuko benshi babandanya kugenda babishikiriza. kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushika ko washyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugashyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa uba hama oheza ugacuja ngaho iburyo karaba no kwakano kameze nk'agakengeri maze nako ugashyonda ko kugira ngo amakuru aze agushika ko igihe duhejeje kuyatunganya no kuyatohoza mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.